Shalom wakunzi kiganiro kanguka, izina ryanje ni Kristi Kumana, uno musi, turiko musi wa gatanu, kumusi wa gatanu heze, nako nabereka amajambo akomeye, atwereka ko Yesu ataje gucira urubanza isi, ahubwo yaje kugira isi ikizwe, nawe, Yesu yaje kudukiza, yaje kuducira urubanza, yaje kudukiza, umusi urubanza uzogera, ariko muri kano kanya Yesu ashaka gukiza, ashaka kuza kuri we, umwakire nk'umwami n'umukiza, ivyaha biraremera, ivyaha biraboha, kandi ukanezerwa, arano banezerewe n'ivyaha, namara bivuga yuko imigubiri harabanezerwa n'ivyaha n'abavyanka wewe ukinezerwa n'ivyaha satani yarakubeshe kuko iyo vyaha birakunezereye nivyo muri umwanya muto ari kuzima gwa urabandanya wibuke ko iyisi utazoyikumako imyaka ufise siyo rufise mwaka uheze mu mwaka uzaho ufise umwaka uruta iyo ufise ubu kandi kugenda wegera wa musi hari umusi wawe uzova kwise nibibaza rengo uzopfa niwe amara gusaza ushobora kutazosaza ni benshi bapfa bakiri bato atamvi bararonka bataravyara cyangwa batarongo ariko nagenda kugira yuko umunsi n'umunsi ushobora kuva muri umubiri umunsi n'umunsi Yesu ashobora kugaruka rero nuko ama witeguye ijambo nabateguye uno munsi ni ijambo riri mu vyahishuwe Yohana igice cya gatatu umurongo wa 20 gushaka 21 Apocalypse 3 verset 20-21 natwereka aho Yesu avuga ati ndi kurugi ndiko ndadodora cyangwa ndakomanga ndiko ndahamagara ngo umuntu niyumva ijwi ryanje yugurura umuryango nanje nzokwinjira nsangire nawe Yesu ashaka gusangira nawe ariko umujyango akora dodora ko nuyuhe numutima wawe murongo 21 verse 21 havuga ngo uzonesha nzomwicarika hamwe nanje ku ntebe ngo kuko naje nanesheje ni canke na data mone majambo ni wanesha Yesu zokwicarika ku ntebe ucyane na data mwijuru ni ibintu byicubahiro ariko bisaba yuko ubanza gukingura umujyango akinjira bigaragara rero yuko Yesu ntashobora kwinjira mu mutima wawe ku nguvu ashaka nyene kumukingurira wugurure kugura no kuvuga iki uremera kuri umunyavyaha uremera ko uvisinege nke ugaca bugufi ukamusaba akaza uti mwami Yesu ndashaka uze unabare umbohore Yesu arashaka kubohora begurindiri iki hari ki urindiriye isi irimo ibintu byinshi hari bibesha byinshi hari bisamaza birangaza byinshi ariko rino jambo urikurumva si jambo giwanje ni jambo gimana ariko aradodora akorakomanga nuze kuri we ingo kuri Yesu wihane uve mu vyaha usambanye ubeje ushobora kuvuga kuti Yesu n'umusambanye harabona ko aranyumviriza avuga ati Yesu n'umusambanye Yesu n'umubeshi je nta rumuginywa ibintu byose ndi ku murongo nagenda kubwire yuko icuri cyose utarakira Yesu Kristo ijambo ry'Imana ivuga ko urumunya vyaha kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo bose barakoze icaha nawe wenyene warakoze icaha uri mu isi yanduye ukeneye Yesu abakeneye Yesu sabasambanye gusa sababeshi gusa sabanywa rumugi gusa n'intore bafisindero nziza ibintu byose ari ku murongo batabesha nabikogwa byiza bizogujana mwijuru udakirie Yesu ibikogwa byiza bizo kwiyongera kugakiza waronse byose bisaba gakiza bisaba ko yemera kwe urumunya vyaha bisaba ko yemera ko ukeneye kwihana kuko Yesu giyeje ku musaraba yikoreye imitwaro yose yikoreye ivyaha vyacu twese ku musaraba arabambwa ku musaraba kugira ngo abazomwizera bose bakamwatura n'akanwa kabo baronke uguharigwa rero wewe ushura kubeza ko uri ntore atavya ufise satana akora kubesha kuko ivya urabifise utarihana urabifise nuze kuri Yesu wemere gikogwa yakoze ku musaraba uvuga uti ndashaka nanje guharigwa ivya byanje vyose kubera gikogwa wakoze ku musaraba utabikoze gucyo uzopfana ivya vyawe nta juru uzojamo ijuru nta wundi uhinga burimo no kwizera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza ukihana kuko wenye narivugiye ko ari wenzira ukuri n'ubugingo kandi ngo nta uje kuri data ataciye kuri Yesu nshobora kuja mu ijuru udaciye kuri Yesu nta yindi nzira yo kuja mu ijuru udaciye muri Yesu Kristo nicyo gituma kino gitondo ndakubwira wewe ukurumva aya majambo uce bugufi wihane uve mu busambanyi abana badasezeranye ababoshwe n'ubusambanyi aboshwe n'ububeshi nawe wewe takibazo ufise nawe ubona kutunganye utazi neza ko woja mu ijuru upfuye nimba ukekeranya ko hamwe wopfa utoja mu ijuru ihane garuka kuri Yesu ushaka kumuhamagara uri akagugendera ukihana ushaka umukozi w'Imana agufasha urashaka guduhamagara umukozi w'Imana agufashe uhamagara kuri 0561 11 73 plus 257 76 11 11 73 abami Canada canke muri America mushobora gushaka ku 0613 62 62 53 52 613 462 93 52 tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza kwiga ku gitabo cy'ingoma turi ku ngoma ya kabiri cyo cya 22 de chronique chapitre 20 niyo twahereyeho kuva ku munsi wa mbere indwi yose cyitwa ko turiga ko bashasha muri kanguka nshaka mumenye ko ino nyigisho yatanguye tariki 8 z'ukwezi kwa mbere le 8 janvier rero turacyakomeza ni byinshi byo kuvuga hari byinshi tutavuze kuko ibintu byinshi bavuga turavize mu gitabo cy'abami cyo gituma duca hejuru ariko nafashe umwanya ukwiye kuri kino gice cya 22 kuko kitwigisha gusenga muhe bigoye mu gihe cyo kwihebura ejo kurabereka ingene umwami Yehoshafati n'umuhanuzi cyangwa umuvugishwa yitwaye akaziyeri ngene babateye intege nje gituma kino kiganiro intumbero no gukangura ubwoko bw'Imana no kubatera intege abihebuye muri gushira amaso ku bibazo mushira amaso ku mana ishobora byose turabona ngene umwami Yehoshafati yababwiye ngo nimusure gutinya nimuze tuhangane twende hanyuma acabwira abasirikare banze barindire acabwira abaririmvyi baje imbere y'abasirikare none majambo abansi batatu izo ngabo zitatu zanga yina baririmbye kweriki kweraje Yehoshafati yaronse guhishurirwa kuri mu bushobozi bwo guhimbaza no gutazira Imana gutazira no guhimbaza harimo ubushobozi budasanzwe amaze kubabwira ngucyo amaze gushabaririmbye imbere murongo wa 42 mwumvirize cyabaye ngo bagitangura guhimbaza Imana omoma uron commencer les chants et les louanges batanga guhimbaza no gutazira bagitangura uhoraho ashira imitego hagati ya Amoni na Moabu batangura kwicana hagati yabo baricana barahera barapfa yumvira bicanye bari batumereje miheto ku banyisraeli sizi cyo bapfuye hari kintu bapfuye imana yatumye haba ikintu bapfa baca bahindukira batangura kwicana baramarana bose murongo 23 verse 23 batwereka ingene bapfuye bose murongo 23 wengu ruvuga ngo barafashanyije kwicana hagati yabo mu gifaransa avuze ngo isedere les uns les autres à se détruire d'abisona mu kirundi ngo barafashanije hamwe kwicana bararangizanya bose mwana majambo bicana abanyisraeli bariko barabaraba bariko barahimbaza haleluya bariko barashima bahimbaza imana ko ari imana nziza bavuka imana ari nziza kandi imbabazi zayo zamahuye yadashira muri uwo mwanya abansi bariko baramarana wowe kuranyumviriza umwansi wawe sinyama n'amaraso umwansi wawe ni satani amadayimoni iyo mu gihe tugira mu Efeso 6:12 ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abategetsi tunigana n'abautorite tunigana n'abaganza n'impwemu zo mu kirere ariko inzira nziza yo kuzinesha n'ukuduza ishimwe mu gitondo yuvyuze mu gitondo n'uvyuke witodomba n'uvyuke uvuga amafakture atarariho n'uvyuke uvuga rwaye kunaneye kuriha n'uvyuke wazimana igituma utararaho umwana aho guduza ishwi ugurura kanwa usemerere uvuge ubushobozi bwa haleluya uvuge ukunesha kw'Imana uvuge imbabazi z'Imana uvuge urukundo rw'Imana wature izina ry'Imana uhimbaze wiwuke ivyo yagukoreye ivyiza yagukoreye mu buzima bwawe uvyibuke suko vyibuka gusa ahubwo wivuge utidodomba ushima nuko vyo shika ugasanga ukora agenda mu bindi vyiyumviro wigarure uvuge ubushobozi buri makanwa kawe no mu mutima wawe ndabisubiramwo ubushobozi buzo gukora mu bibazo vyawe buri mu kanwa kawe no mu mutima wawe igikuruso kwivuga gusa ariko wivuge uvyizera wivuge vyo mu mutima abansi bazomarana wewe kurahimbaza gusa abanyisaye bako barabaraba badacecetse ahubwo ko aravuga bahimbaza abaririnzi baduza ijwi abasirikare nabo bari inyuma abasirikare nta kazi bari bafise muri uwo mwanya nuvuga yuko hari ibibazo atamusirikare babakenewe hakenewe imana yonyene hakenewe ubushobozi kigwanisho cyo mashimwe bisigura yuko mashimwe rero ari kigwanishwa bashasha muri kanguka mutari mubiza bakera barabiza batangwa na jewe muri kanguka murabizi ndabivuze kenshi ndabisuyemo kenshi yuko mashimwe ari kigwanishwa ariko abatabize mubimenye ibazo byose ufise duzi shimwe nubwo bisa nibibabaje shima nimbugishora kuvuga shima himbaza imana vuga ubunini bwayo vuga urukundo rwayo vuga kuganza kwayo ubudasiba kubivuga mu gihe uri mu kibazo gusa bicike ubuzima mwijuru bamenye ati hariya hari umuntu dusangiye igikorwa kuko muri kanya niko ndavuga amarayika bako arahimbaza imana abaserafiye bakerubi abaserafiye bako ararabana bavuga ngo uwera 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 nawe nashaka wifatanye nabo iyo mvuze mu gitondo nama niyumvira gufatanya n'abamarayika n'abandi ku isi bariko barahimbaza imana bavuga ubushobozi bw'Imana je wahongeze uno munsi nagejeje no gushima naronse yishurirwa haraci imyaka 15 nahuye ubushobozi bw'amashimwe kino gice cyarampinduye cyane nizere ko nawe twatanganye ku munsi wa mbere cyaguhinduye uri mushasha gena umvije twavuze vyose kino gice cyahinduza uganje bw'amasengesho ndabasaba muzosome bice bindi bikurikira ku munsi wa mbere tuzokomeza mwese ndabifurize weekend nziza ndabibutsa kwejo ari umunsi wo gusengera agwaye ndiho abaho umugisha.